Sanmanani guys, kama ngqobile ngiphathela amazibela omkhokha angomhlaka 24 June. Ayike guys, intambo bikade sisentanyeni kumabusi lapho beloke ezwa amazwi amabili. Ngapha bekade kuyena umzobe esho ukuthi busisiwe ubizo lakho lolu. Woza mntanami. Athi ubaba kaSphamandla, busisiwe wangicela wena wathi ufuna ukuphila. Wathi ufuna ukubona indodana yakhe ikhula. Ngakho ke yeka lento yenzayo. Izwa amazwi ami. Qhubeke umzobe athi hayibo busisiwe. Woza isikhathi sishayile manje. Athi ubaba kaSphamandla, hayibo. Imini wakunikeza uzamcolo angithi kuzomele ulalele izwi lami busisiwe. Uzoyinqoba lento le. Susa leyo ntambo entanyeni. Hayi busisiwe ke guys, ugcine lalele wona kamazwi kaMthembu. Wayisusa ke lentambo esemqaleni. Wawaphansi ngobuso wabonga ukuthi uphinde wasindisa ukuphila kwakhe. Usenqobile ke futhi umkhokha kaMabusi guys. Ukuthi wesingaki angazi nami, mhlawumbe kwesi-4 noma kwesi-5, kodwa ke umkhokha uphinde wawunqoba futhi. Ngapha uSibahle ayi usenkingeni, uthwele umthwalo ngaphezu kwamahlombe akhe. Uthi awabuka lamabhuku ushaya uvalo nalento le ubaba khamcelile ukuthi ayenze ayemhlali neze kahle. Uze wathatha isinqumo sokuthi ke aka ahambe otshela unina ukuthi ubaba wakhe umcelile ukuthi akakhwabanise imali lapha ebandleni kube khona ezosala laphaya ekhaya koNdlovu. Kodwa ke ngoba unomama olungile uKaMadondo umtshelile wathi, ndodakazi yami ngikukhulise kahle mina, ngicela uthathe isinqumo esizokwazi sikwenze wena ujabule. Ngiyazi ukuthi ngeke uzomphoxa. Ngiyayiqhenya ngawe indodakazi yami. Ngiyezwa ayike uSibahle. Wamane wajabula ukuthi uma wakhe uyameseka, wamnikeza ihagi lapho ubuso bakaMadondo bekade buphoxekile ukuthi kanti washada enhlobonye yendoda iqile elingaka. Sonke isikhathi mefuna kube khona umnotho lapha koNdlovu, ufuna nje na kube khona ubugebengu ababenzayo manje loya mndeni unothe. Guys, akuphelanga ke lapho. Amanzi kunokuthi aye lapha esontweni amane angena ethululeka lapha koNdlovu. Bazabuza kaMadondo ukuthi lamanzi akufuzile nokube ase sontweni. Bazothina abantu mekuthi lamanzi adeliver lekhaya kunokuthi aye ebandleni. Athi uNdlovu, hayi abantu bazokhuluma mhlawumbe bona umuzwa lekhaya uNdlobala, beyibuza beyiphendula ukuthi kazini lesenza ngayo. Hayi angiphathi kokaMakhoza. Ula useka yonke into eyishoyo uNdlovu ukuthi yabheda noma injani. Uma nje ishiwo uNdlovu uyayeseka guys, baze bathatha amanzi awu-4 baphana kothiwa bawaqhabule bezi-taste. Hayi bo guys, uze wathi uNdlovu yazi kuke kuthiwe ubuhle bendoda iy'nkomo zayo, kodwa mina ngithi ubuhle bendoda amanzi, ibhizinisi lamanzi. Bahlohlana benoMakhoza bajabula bajabula guys. Lapho kaMadondo benoSibahle bebeloke nje bejabhile bejabhile guys, bephoxekile behlambalazekile ukuthi yeyi kazinhloboni yomndeni lo abaphila nawo. Hayi ke uMabusi-ke ugcine ehambile wayo kuSphamandla wamtshela ukuthi hayi umkhokha busuhlasela izwe lebusukeni, ubhizu lelo uyahonqa laphaya, yena kade sesongishidi elilungele nje ukuthi ayihilele emqaleni. Wase wasizwa uyena-ke kubaba wakhe, wajabula-ke kuSphamandla wabonga wanconcoza. Hayi nonokubonga-ke ufikile washo ukuthi ngiyajabula sisi ukuthi umkhokha usungqobile, okusho khona ukuthi le ncwadi wawuyibhalile ukuthi mina ngithathe indawo yakho ngibe unkosikazi womyeni wakho uma sesuhambile emhlabeni, kuzomele ngikubisele zona. Hawu kanti uSphamandla ingcono engekhona wayizwa yonke inkulumo guys. Wathi yiziphi lezi incwadi okhuluma ngazo nokubonga? Eyi waminca nokubonga lapho noMabusi waminca phela, ngoba bengayimisele neze ukuthi uSphamandla ayifunde lezi incwadi esakhona ephila edla anhlamvana. Iphele lapho-ke guys, ingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanmanani guys, kama ngqobile ngiphathela amazibela omkhokha angomhlaka 24 June. Ayike guys, intambo bikade sisentanyeni kumabusi lapho beloke ezwa amazwi amabili.